Kumbuzi ukuthi masitshwanisa unyaka ngo 11:59 kusela manje njana awu 10 seconds sasibala sithi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 happy new year happy 2024 okay agikho lapho why ngenza le video ngikhumbula the late Stula Mnisi ngikhumbula Kansas City kumbula uBoloza Nzimande ebese ngikhumbula inkakha ubaba uJoshua emlaba wayesho kamnani bese ngena ebusuku happy new year ali ubaba umuntu wak okay angikho lapha mandla malakwane bus zanele mbokazi uqemeza ngahlona sinyaka naye noTshata kanye nombroza okokuqala msakazo wesizulu ukhozi FM ngiyancela okokuqala abasakaze abahlukanisa unyaka oyedwa onabalela abaningi nonohlonze noma ababili ababese studio babe bukhoma e studio bangafakwa kuma festivals ngaphandle bangafakwa noma yipi event ekhona ehamba ne stage ngaleso sikhathi ababe se studio ngaphakathi uma kufanele ba cross ngo 11:30 okugcina inenjane lodwa ngo 11:45 sozohlukaniswa unyaka emva kwalokho iflow umsakazi nomsakazi abawuthuma bebabili bane flow bagijima basifaka kunyaka osukuzolandela uzothi umuntu Sibiya yini indaba ungabhalela umsakazi noma ubonane nabasakazi bokhozi FM nombonane ne management yokhozi FM okay into eyenzakalayo kukhozi FM bakhipha amajingle zami onke ngenkathi kube ngikhipha emsakazweni okwesibili kwathiwa ngaphinde bangimeme uma nginemcimbi yokhozi ngabe kuthiwa ibirthday yokhozi noma kubizwa abasakazi babe semoyeni noma kwenzakaleni kwatholinda Sibiya akanga interview lo mphathi steshi loyo akasekho uyena washiya lo mthetho lona ophethe njengamanje uthatha imthetho kulo mphathi steshi ngizokhuluma ngelilanga ngoba sekufanele manje kulungiswe indaba yomsakazo ukhozi FM ngeke ngithule ngize ngene egodini uma sengihambile ebese kukhulunywa ngami so basakazi angikhulumi ngoba mhlawumbe ngithini kodwa ingoba umsakazo sawuthanda uKansas City uBoloza uMalindi omuva maphalala ODT ne legend ephilayo uVVO ekwazi ukuthi ibe khona emsakazweni nake akahamba njengami kodwa isemoyeni isikwile ingaphakathi angikho lapho ngiyenzela le video ukunitshela balaleli bukhozi FM ukuthi khona inkinga ekhona inkinga ekhona ngesong of the year ngiyabona abantu abavotayo nabantu abavotelwe ngiyakubona konke lokho angifuni ukungena kuleyo nto leyo ekhona ngoba ngiyabona ngathi nezinto eziningi ekhona ile yabasakazi ile yomsakazo ake niibheke le ngoma yesong of the year nabasakazi ebese sithunze somsakazo ukhozi FM luyabuya lo 20 years experience enginawo 17 years wasemsakazweni ukhozi FM siyakwazi ukuthi isipiliyoni sabasakazi nokunikeza abasakazi ama programs kuhamba kanjani kunabantu abangaphandle banjengomandla malakwane OBG obabusibusi fikile komodolo nabanye yibani niyothatha ama legends angaphandle niwathathe serious ngoba siyazi kwenzakalani sinothando oviki masuku basawuthanda umsakazo othanda basawuthanda ojudla basawuthanda masitalele nicabanga ukuthi sithini thina njengabantu esafikishisa ibanjiwe ingekho yonke i-social media le esikhona njengamanje ngikhulumisa ukuthando and angithanda ukuthula ngizokhuluma ukuthi reason why bengathandi ngibuyele emsakazweni ukhozi FM and ubani obekele imbandele khona nabanye abakhona within the SABC angikho for ipolitics ngithi happy new year and happy new year and happy new year may God bless you run your race that is set before you umvuka mambulani kwagidi ngaye uzingazanisonsa umantuntulwana amakhalibo omnyama beyintshengula yimi lo inkunzi emdwayiza kade beyidwayiza bathi becindezela yasiyavuka iminginyawo manje ayisadlali ayisathuli manje siyakhuluma umvuka kagidi ngaye umehle ndoda kade buka amehle ndawo amehle ndoda amehle upani I love you guys. Peace and love.